Umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ushimikira ku nama yabereye Luanda muri Angola kuwa 23 munyonyo yasabye ku uwo mugwi hamwe n'indi migwi yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga ifise ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yoshira ibyo bigwanisho hasi atakirinze gusaba igacisubira mu bihugu byayo mu kwishura. Umugwi Red Tabara usigura ko wafashe ibigwanisho ubonye makungu yananiwe kuva icyo gihe ngo wahisemo gukingira abanyagihugu babangamiwe mu bababangamiye hakaba harimo imigwi y'inkorabara y'imbonerakure za CNDD FDD ikora ibangabanganye n'inzego zijejwe umutekano ku bwa Red Tabara ihungabana ry'umutekano ritegwa n'ingorane ziri mu Burundi n'ingaruka y'inyifato y'ubutegetsi bwa CNDD FDD yo kwahinzira zose z'amahoro zidaciye mu ngimba zashikirijwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika, umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC hamwe n'akarere k'ibiyaga binini CIRGL kubera ko ayo mashyirahamwe nyene ari yahagarariye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Barundi y'i Arusha. Umugwi Red Tabara uyasaba kugondoza leta y'u Burundi ikayubahiriza kuko ihonyangwa ryayo ari ryo ntandaro y'amagumi igihugu kirimwo. Red Tabara yibutsa ko na sentare y'akarere ka EAC yemeje ku kiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza cyahonyanza amategeko yose harimo ayo y'i Arusha kubw'uwo mugwi ugwanya leta y'u Burundi ishyirahamwe ONU, ubumwe bwa Afrika, umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'akarere k'ibiyaga binini CIRGL bategerezwa kuremera leta y'u Burundi igatunganya ibiganiro nyavyo kandi bidakumira bishikana igihugu mu matora azira kanenge kandi yitabwe na bose yazoba ari intambwe ikomeye ijyanye no kubahiriza amasezerano ya Arusha kubw'umuhari uharanira intwari ishingiye kuyubahirizwa ry'amategeko Red Tabara.